I never had a dream that I could follow through. Only tears left a stain from my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. Someone tell me where something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky? So at last I can die. See, I've become a man who holds nothing to dear. Who will mind if I just disappear? Someone tell me when something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Da 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 da